ƴan ƙasa a wadi gadara wato Fred Onyedinma da Elijah Adebayo sun kawo kurgen su ta Luton Town FC zuwa ga gasar Premier League. To Allah sa ku lashe gasar, muna taya ku murna.